bashimye kuza kwagendera kuko tubona yuko bigaragara ko hano mu gihugu cacu Burundi amacupa menshi dukoresha ava hanze bigasaba rero yuko kugira ngo twitegure mu kugabanya ibiva hanze birasaba yuko dusubira tukanagura rino hinguriro rikora amacupa mu gihugu cacu c'u Burundi inyuma rero yari uno rugendo ico twabonye nuko muri kino kibanza hari abahavuye bahiyitirira baraza kuhakorera ibindi bintu ariko barashoboye kugarikwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri rero ico novuga co kigiye kwihutirwa gukora ndetse tuzatwaranatanguye ari naco gituma twagendeye kino kibanza no kubanza kumenya ubutunzi buri muri kino kibanza kuko kugira ngo uvyure ahantu ubanza kumenya ibihari ibisabwa n'ico gukorwa kugira ngo ico kibanza gisubire kunagurwa.